kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ni irembo ry'igihugu cy'u Burundi biciye mu ruja n'uruza no guhanahana ibidandazwa bica mu kirere. Ni irembo uwahashitse ategerezwa kumva ko yakiriwe neza, kuko abahakorera mwese mwakira ingenzi abagwiza tunga bifuza kuzana imitahe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, eka n'abakora mu mashyirahamwe asahiriza ibihugu mu iterambere. Aha rero mwebwe mukorera ngaha muca mwumva uruhara mufise mu guteza imbere no kwerekana ka karanga k'Abarundi ko kwakira neza abatugendeye. Ndazi yuko atariko vyifashe uno munsi, kuko hariho bamwe bamwe mu bakozi bakorera ngaha bataye akaranga mutima n'ubuntu aho gukora ico bajejwe, ahubwo bakora ibikorwa bituma haba imyidogo ku ngenzi ndetse n'abaca ngaha ku kibuga cy'indege. Nagira rero subire kubakebura, ariko nongera kandi ndanabagabisha n'indongozi ku nzego zose zifise icyo zijejwe ngaha ku kibuga cy'indege, kuko izo ngeso zose zigenda ziri monogoza kubera kudahana abakozi. Kandi nzi neza ko ngaha ku kibuga cy'indege hariho ivyuma vy'inderetsi vyerekana uruja n'uruza ndetse n'ibikorwa biba biriko birarangurirwa ngaha. Murazi ko nahakoze imyidogo ngoma numva irakwiye guhera uyu munsi. Ntitwoja ngaho ngo dusharize twubake, muga namwe muce muci nkokora ingenzi. Ndabasavye rero ivyo vyose mubikore n'umutima wo gukunda igihugu, mukwega kwega ahubwo abanyamahanga baze mu Burundi. Dusabe rero yuko bijya bikoresho bihari mubikoresha kugira ngo abakora amakosa bahanwe hisunzwe amategeko, gutyo dutuze ingeso mbi zose ziza zidusubiza inyuma ku marembo y'igihugu. Nongere kandi mugabo nshimikire ku banyagisagara cha Bujumbura muri rusange kwitwararika gusukura no gushariza igisagara, kuko murumva ko hari byinshi biriko birakorwa kugira ngo tugwize ingenzi ziza mu Burundi. Hari abanyagisagara ndabahanura yuko gukubura mwarabitanguye, ariko mutangure musharize n'igisagara gise neza.